Maluma Shuba and Megaleli, Kamalabi Uto to Apula Mokura Instagram, Ingalung Landelit at King underscore Langabi. Section about Abahlanu Galimalabanga Bambalu Ingozi, Yetekisi and Zege Idlule, Epitamaritzburg is Zolixini. Daily Tegis Belil Bangi, Epitamaritzburg, Sugim Bali, Napamwe or Ellis Tupic Sini. In Big Shong also to Shailualo, Ube Shale, Lamanz and Ponjuanagade, Futubela, Shabatabanga Pizzle, West Bali, Squingazue, Kuabo Sizul, Putumaya, Basabelinda, Nescamego, Shailwa Tegis, Limpunyogi, La Pinto Gamasan, Lambala. Isikhulu South African National Taxi Council isanthakwa ngamafuphi esifundazwe sakwaZulu-Natal uthe basashaqekile ngemva kokuzwa ngalesi sigameko kanti banxanxala bashayeli bamatekisi ukuba ke bashayele ngokucophelela emgwaqeni usho ngasuthi kubanika igama elibe emphakathini ukuthi abantu ke bashone ngesihluku esifana nalesi emgwaqeni oqondile njengalo Edandale uthena ke lapha uma kuwukuthi umshayeli obeke ebudedengu bazothatha ke izinyathelo kanti bazophinde baqinise nomshikashika operation hlokomela ezoqinisekisa ukuba bashayeli bashayela ngokucophelela phelele emgaqweni udlulisa amazwi induduzo emndenini lahlekwele ngamalungayo waphindeka wafisela kalabo ke abalulama isibhedlela ukululama ngokushesha mina ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvula khona mayelana ke nalo loluda balapha ku comment section ungakho liqinisele like button ne subscribe button nongilandela ku Instagram it's @king_ngabe from Musa Mdakadaka ngithi pa senghembe.